twebwe pasak Burundi yaradufashije cyane cyane mu bijanye n'inyigisho kudukarihiriza ubwenge ku bijanye no kungene twogira ico bita gestion managériale mu gutunganya ibikorwa byacu mu gutunganya abakozi dukunda kugendana nabo ikaba yaranadufashije mu kugira ngo turonke ubwizerwa imbere y'abantu kandi si nivyo gusa twebwe pasak yaradufashije cyane cyane mu kumenyekanisha ibikorwa twari dusanzwe dukora ari byo kudandaza canke no guhinga ngura amasakoshi ibirato amahereni yego twebwe pasake yadusanze ku TV twari dusanzwe dukora hama imisi yose bama bagira ama appel hama natwe turayibona umunsi umwe turaheza turapostulira mu bandi turaheza turatogwa kugira ngo dushore gukurikirana ama formation bariko baratanga twebwe muri innovation plus plus pasake yadufashije cyane cyane mu kudukarihiriza ubwenge na cyane cyane mu byiyumviro kuko mu maformasiyo twagira twahurira hamwe n'abandi basanzwe bakora ibyo dukora canke bakora n'ibyo tudasanzwe dukora rero twese hamwe tukigishanya ukarabira ku bandi ukabona ibyo bariko barakora na ugaheza ukanovora ibyo warusanzwe gukora iki kintu ndagihamya pasake nikorana na gato ngo kubera kukimenyane ngo nakarakuzi kuko iminsi yose baragira appel hama abantu tugapostula atanu umuntu numwe uziyo hama bakagutora bava bivanye n'ivyo wavuze canke n'ivyo washikirije kandi bivanye nabo ico bari bashaka ku bantu bashobora kuba baravyiyumviriye ico kintu nticari ico vyavana gusa n'inyishu watanze n'ico usanzwe ukora icambere na mbere uno mugambi waraje kugira ngo ushobore gufasha secteur ngaha mu Burundi tari kunze gushigikirwa gose ariyo ya ma industrie creative no kuvuga ibi ivyo bamwe bamwe bita ubugenegene niyo yintu yaje kugira ngo itange ubumenyi bamwe yarashobe kubaronsa ibikoresho abandi ari baronsa uburyo mbere hariho nabaronse nakajyo ko kugenda hanze uno mugambi rero ngiye kuvuga ngashikira ubumwe bwa Burayi nosaba yuko ho bagusubirizwa aho uno mugambi kandi bagashobora no gushikira babandi batashoboye gushikira bari mu zindi ntara atari ya Bujumbura atari ya Ngozi canke ya Gitega nabonye nabagashikirwa hamwe n'aba bandi bose bari muri zo ntara zitatu navuze mugabo batashoboye gushikirwa kuko ni yintu iduza igakuza umuntu hariho nabo twumvise batari basanzwe bafise imigambi ya ma entreprise none bashoboye kuyakreye niyo babandanya gutya bagashikira benshi bishobotse ikamara projet y'imyaka myinshi byoduza cyane igihugu cyacu yacu. Innovation plus plus tugizwe n'abigeme 50 ariko hakaba harimo abagize mariage n'abatarashobora kugira mariage. Jewe cambere na mbere no bahanura kuza barakurikirana ku ma réseaux sociaux kuko iminsi yose ma appel yaca ku ma réseaux sociaux. Bayakurikirane hama baze barasoma bashaka ibirahe n'ivyahe n'ivyahe na ya ma critère hama barabe yuko bijanye nayo ma critère. Kuko urashobora kwishura ugasanga wishuye ibyo badashaka ntibashobora kugutora atari wowe bari barondera. Kandi dugerageze gukora kuko nta wuzoza kugushigikira atacuratangura ni dutangure dukore twebwe nyene tukira ba jeune. Ikindi gukurikirana nyene ku mbuga ngurukana bumenyi ama information yose azara chako.